kukwakhe la siyazwana
ya izwana
kahle ah kohle
ngibonge baba ngibonge njomani ngokuyicacisa nje indawo nayo kubuya kwami cha ngibuyile bafana ngibuyile impela kuningi futhi okuzoshintsha akuningi nje kuzoqala ngokuthi kushintshe nje ama uniform lawa eni aka ayino kuzothi khale sika bebe esami sicathulo nami sibe sikhala siyezwana kuthi khali ibhuzu khali iqox siyezwana sayobheka amabhoko ke ngoba nansi into engidingayo kwamanje kodwa ke ngibuyile